sasa kwako tusiaibike milele o
nimekukimbilia Kimilia ewe Bwana nisiaibike milele o
Bwana wako tumekusanyika angalia Bwana
angalia Bwana
Bwana wako tunakulilia angalia Bwana
angalia
Shukuru.